sidinga basibula luzukile. Namhlanje. That's the unfunumula. Funumula. Nemecinga fans ba unenkanti. Nayo yakayikhulelwa yokucinga fani ba ilifa unotyiwa yintombazane. So, ndifuna simphambanise nemvula. I need a clean job. I trust you guys.
Ntonzi, le mfuna unenzela yona. Yamazi laa mntana asekhaya kuthiwa nguzanele. Laa mntana ndimfuna ifile. Ntonzi, akho lifa likatata lingadliwa ngumntana oyintombazane. Ukumqaphele laa mntana uqaphe kakhulu Ntonzi. Sinokwenzeka laa mntana unawo amahlakana nawo. But ndimfuna ifile. Bize wena ngoyazi uba uzoyenza le nto ndiyifunayo.
Razuthi, ukubulala ngumsebenzi wam lo. Andisoze ndikuphoxe. Ngawenza lo msebenzi.
Sokwenza njengobusitsho, Razuthi.
Ngiyazi uba ungazindiphoxa.
Asoze ndikuphoxe, Razuthi.
Ngiyazi uzawuyenza le nto ndifunde mawuyenza.
Kube Zukile babulele ijama lwabo.
Bafuna kubulela Zukile?
Umuntu amsebenzisayo endibonayo kunamandla ngaphezu kuthi.
Yes. Bendimthembile. Come on, manibulela Zukile ba. Hamba mama ndibhatalela namhlanje.
Uzokuba nzima yena. Angozibulela Zukile. Ndiyahamba.
Hey, Brazuks!
Hey, Ntuzi!
Kini na kusimu nani, mfana senzi?
Ya, Brazuks, ndakulela mashaka na yutu.
Tukwazi mshaka.
Wati foto ke, mshaka nili wana zanele, simi.
Okay. Msebe za mwota yu Ntuzi. Nga kafe u zanele. Nga bambu u zanele mwo.
Nga bambu u zanele mwo.
Okay. Hai. So, seza raji Ntuzi. Kwazunjalo Thunzi wam ukuphumla xa ndishiswa lelanga. Awubamba?
Bamba ngazosilini iBrazuks. Ndiyabulela.
But khumbula uzanele funeka efile.
Mastres iBrazuks uzanele funeka efile andinokwehlulwa yintombazane.
Khona umzozibama ngabo Ntuzi.
Bamba ngazosilini iBrazuks.
Sanele sifuna. Si. Amam kwenye
kwa nisele kwa.
Mamela Zanele, akho lifa likatata lizakuphelela ezandleni zakho, ilifa likatata lizakuphelela kwezi zami zandla. Kuhla wenza impazamo ngonika wena ilifa, ilifa kwakufanele anikwa mna Zanele.
Utata akanzanga impazamo ngokakushela into.
Wayenza impazamo uyihlongoshiya ilifa kuwe.
Ubungengonyana okuqinileyo ukuze ufumane into zakhe, usebenzele nzima utata ezazi.
Oh, uba makazinike wena. Ungubani wena? Uyihlo, ayingoyihlo. Ayingoyihlo. Kuzele ndiyona ungazange ndibule
takhethe kwa
yenza imadume ngayo
takhethe
Otherwise, this is not Kachacha. This is about the Zanjazan. Take a new show badly. Take a new on the Benai. Share a little motors out of Fuku was in the Alla. He come by without Kasha name. He was a Kasha Wena. I'm born as an air.